Ndaje potaki.
Ndaje potaki. Sala sala.
Mene, mene, jingwe.
Mene, mene, jingwe.
Thank you. Shigesh, whoa, 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 whoa,
Şigiş Hu Annem Ağaç Şigiş Hu Annem Ağaç
Oh, Jonah, di bere. Yeah. Yeah. Come on out.